mugabe ikibazo cyiza umuntu asohotse mu buzima bwawe ibazo uti ndamuhomvye canke arampomvye nimba ndamuhomvye ifoko ndonkundi umuntu wakamaro nkawe mu buzima nimba mpomvye Imana izimuhe abamumarira icyo yahora icyo nahora ndamumarira
hey impagatanu man impagatanu
uno munsi ndumva ashaka tuyage kuri imwe mu masituation ahora ashika mu buzima hari gihe umuntu ava mu buzima bwawe kubw'imvo mbi swat yarumvise ibintu yo waramwemerera ibintu ntubabimushe kenshi nuko iyo umuntu habaye ikintu hagati yawe n'undi muntu reflex twese tugira niyo kwivugira yarambesheye ibyo bamvuze ko sivyo uko nyumvira ko siko reka dufate ko icyatumye uva mu buzima bwawe ari cyukuri atari kinyoma abwo ikibazo cyiza ari kwibaza cyari kubikiri umuntu avuye mu buzima bwanje mbe ndamuhomvye canke arampomvye nico kibazo kimwe gituma twese dushobye uwagiye n'uwasigaye twese tuguma mu kibanza cyiza kuko nimba ndamuhomvye ifuko ntorundi muntu w'akamaro abandanye ashobora kumarira icyo umuntu yaramariye ni kuvuga bituma naho nuba nari ndamushavuriye ko agiye ugomba asubiye kwemera yuko yari uw'akamaro nimba naho ariwe ampomvye kuba avuye mu buzima bwanje naho nyine uramusengera ukavuga uti mana nibyo naramunyereye ko cyangwa naramukoshereje nimba ushobora kumusaba ikigongo cyangwa ntumurongo kumusaba ikigongo mugabo imana imusubirize umuntu mu buzima bwiwe ashobora kumumarira icyo nahora ndamumariye kuko naho tuhora dushwana igihe twahora turi abagenzi twabaye abagenzi kubera hari icyo twari tumariraniye naho twoshwana umwe akagenda cyangwa tukavana ntiwibwire ngo nta kintu na kimwe yaramariye cyangwa iki twese turaba akamaro twese turakeneraniye nganye nari igihe tunyerera ku kintu bikatubanira kubabarirana ntidusubirane mugani wibaze kujya umuntu acaba impfa gusa gusa ubwira nawe ntiwihende ngo wisire stime gose umuntu wese avuye mu buzima bwawe waramuhombye canke yaraguhombye icyo umenya ati tidukwiye gufata urakoze cyane